uno munsi dusana ba hijeje amezi abiri nako yaheze dutanguye ibikorwa byo kubaka iyi Stade Intwari. Rero nkuko abadukuriye bari bavuze ko mu mezi abiri ku kwezi guheza tuzatoragenda dushikiriza ingene ibikorwa byagenze, uno munsi rero ni umunsi udasanzwe kuri twebwe kugira twerekana ibikorwa bigeze, kugira mwebwe abamenyeshamakuru muraba ibikorwa bigeze mugende mubwire abenegihugu canke mwerekane aho ibikorwa turiko turakora n'ibikorwa turiko turabijyana n'ingene biriko biravanza. Rero muri rusangi ibikorwa nkuko mwabyiboneye mwashitse ngaho turiko turubaka, ibikorwa biriko biragenda neza cyane, ndetse twebwe twovuga ko atantambamye nyinshi tugira mu bikorwa byacu, ko ibikorwa uko twifuza ko bigenda ariko biriko biragenda. Rero muri nkuko yabivuze dikote technique ubwa mbere no bamenyesha ko muri kuno kwezi nyene inyuma yuko twabonanye twarakoze inama n'abahinga ba FIFA akugira tubabwire ingene ibintu bikorwa biriko biragenda. Iyo nama twayikoranye nabo muri FFB hamwe nabo muri FIFA kugira barabe ibyo bari badusabye duhindure ko twaba twarabihinduye. Ibyo nabyo twarakoze inama dushatse turabarongikira ibyo bari badusabye duhindure, ibyo twarabihinduye kandi feedback yabaye nziza batubwira ko ibyo badusabye twameliore kari sawa. Uku rero dukora inama tukabamenyesha ko nabo muri FIFA turongera tukagira inama kugira barabe yuko donc turi mu nzira nziza ibyo turiko turakora atari ibizoca byongera bigaruke hahandi. Ubugira kabiri novuga aho tugejeje igikorwa cyo kubaka ino stade, mwese mwabonye ko abaci hagendane mwabonye ko hariho deja aho tugeze ku idari. Rero uno munsi dukoze kino kiganiro novuga twega abahinga tunezerewe kuko twaravuye mu kuzimu twarazutse ubu twaragiye ku isi, ni kuvuga ibikorwa yorushitse ku isi bica binyaruka cyane. Ubu rero ishantiye yose nkuko mwabibonye yaravuye mu kuzimu ubiri hejuru, bisigura ko ibikorwa bigiye kwihuta cyane. Rero iyo tuvuye mu kuzimu tusha kwihuta cyane kugira cya kiringo baduha tucubahiriza. Ubugira gatatu no muri kote technique no babwira ko ubwa mbere twavugana eshop ijana mugubo no babwira ko ziyongereye ubu twagiye kuri saka treve. Twarakoranye turabaza abadukuriye turabaza abahinga turicara hamwe twese dusanga eshop byo kunda kutuzigira 180, ni kuvuga ngo nti soba turi kuma eshop ijana ahubwo soba dufise ayagera ku 180. Hanyuma ubugira kane novuga ko ejo twaragize inama nabo dukorana bose n'aba engineer tubona uku kwezi kwa 12 n'ukwa mbere n'ukwa kabiri ko bari ukwezi twegiye muri kote technique twaba turiko turitunganya kugira izijya grade 15 tube twazikuyemo. Donc grade 15 zose zibe zamaze kuvamo tuzifise kugira tubise abatangura gukora ikibuga nabo baze gukora ikibuga borohewe kuko igyovu ntishobora kubana n'ikibuga umucanga tuzanamwo igyovu twirwa turaza ntibishobora kubana na terre synthétique ngo baze gukora ba atangurane bafise. Hanyuma rero ubwa nyuma novuga ko kiringo baduhaye n'ubu ntiturakibanduka ko turacyafite icyizere kandi turizeye 100% ko ikiringo baduhaye tuzocubahiriza kandi bizokunda tuzaba dufite Stade Intwari. Murakoze cyane. Bisanzwe namwe naho mutubaka ndazi naho utaramba engineer murabizi hajya ikintu cy'ambere kigoye ku nzu ni no kuva mu kuzimu ngo ubone fondation. Rero ibyo twe twarabikoze ahubwo tugeze aho dushyira kidari, ni kuvuga dushyitse ku bice bishimishije cyane. Ejo twaragize inama n'aba engineer kuko aha burya hari aba engineer benshi, hari aba engineer barenga 12, hari aba architect barenga 13. Rero turakora inama natwe tuba dufite inama buri ndwi turakora inama hagati imwe na zibiri, twari twakoze inama turevariwe ibikorwa dufise dusanga biri hagati y'ibice 20 n'indwi n'ibice 29. Ni kuvuga ibi bice biba byiyongereye kubera murabona hari dari tugira tubetoni dari samedi tuzo betoni dari mugabo bica bisubiza inyuma na hariya hepfo aho tuzoshira ama vestiaire tutara tangura kuduza amakoroni mugabe bice byo byo hagati ya 272 bice 279 kwijana turabifise bya stade kandi butwizera ko bica byihuta cyane kubera ibya fondation byavuye kanyuma ikigira kabiri uyu abajiji cha makete ukuvuga makete ya stade ntiyahindutse makete ya stade ntiyahindutse kuko zijya twari dusanzwe dufise zijya amayesho twari dusanzwe dufise yali amayesho paduga cyane ni kuvuga yarafise mu mwanya munini rero uwo mwanya niwo twagabanije tushatwongera duhinyanyura imbere gatoya mugabo makete uyirabira imbere ntiyahindutse ahubwo yahindutse uyirabira inyuma muga nayo ntiyahindutse ngo twahinduye ibindi twasize midari ni nk'uko kino cyumba woshira midari ukakiduza ugashira midari mugabo cyanyu ugashiramo imeza ikaguma ari cyumba ni kuvuga makete ntiyahindutse ahubwo twongiye mu idari ntuze ya hotel twari dufite ndende twongiye mu idari kugira tugire ama shop abiri imwe ibe hasi iyindi hejuru